ni match novuga twakinye neza twankesheje godi mu gihe na equipe ya Ice Kigali tarikira tudomina novuga ni malchance twagize kwa mukinyi Eric yababaye gatoya arasohoka abantu turasamara gatoya dushobora kutugombora igitego ni muri rusangi ni match novuga yari nziza ariko kwifuza kugatswa kwitsinda kugira tubandanye muri lance yacu nziza novuga uravye mu gice cha kabiri twaje taktiki makwaro kuba bloka surtout ko bafisa bataka abanyaruka kandi bakunda gukoresha novuga ama espace y'umugongo w'abadefenseur ikintu cy'ambere twari kugira kwari ku bloka zijya ajya amapasi maremare bakina mu migongo ica kabiri kwari gucisha imipira ku ruhande kuko ku systeme bari ko barakina hari amafayi menshi kwashobora guca ku ruhande nico taktiki ma twashobora kugira kindi twankeje igori twasamaye gatoya sinovuga yuko uravye igori ngene tujyankesheje n'umupira bakinye n'ingoga kubera gusamara hama batera centre bashobora kubona ico gitego Felicien kugira dushobora kumukinisha muri axe twagendeye kuri vitesse afise na vivacité kuko ashobore kuza gukompleta Abdul ba kompletane kuko Abdul afite timing nziza yugukina hama Felicien nawe ku makuvertire ku mwabonye niko yanakinye na neza cyane adufashije ku surtout ku makuvertire iyi mipira miremire bariko barakina novuga kuri jewe yakinye neza nkuko nari ndavyifuza hama nase guperturba ligne médiane bari bamaze igihe kinini bamenyeranye bariko barakina nanka rero ko guperturba ligne médiane yacu nico gituma twashoboye kugira shoya ya Felicien ku makuru mfise ubunyene nuko bamuhonyeye mu kiganza ntiyashoboye kubandanya urukino ibindi nibaza yuko kandi makuru ishobora kuyamenya maze kuvugana n'abaganga n'umukinyi nkamenya exactement icyatumye asaba kuba muri remplace nibaza yuko AS Kigali ni ekipe iri nayo nyene muri course kandi ari Kiyovu ari APR zose zirayifise no kuvuga rero nkuko uno munsi dutayamano amanota bashobora kuyata nabo natwe tukayarekipera nibaza yuko course iracahari nibaza yuko tugiye kubandanya dukora cyane tugiye kuganiriza abakinyi nibaza yuko nta kintu na kimwe kiratakara kuko ama match ni menshi kandi hari ama equipe ashobora gukina kandi urabona yuko championnat ngene imeze hari ama equipe ariko aragwanira maintien hari ama equipe ariko aragwanira igikombe nibaza yuko uravye ngene championnat kiragenda turacyari muri course neza nibaza yuko nkuko byatugende kuno munsi ngira dufise espoir nini ya yuko n'amamacha akurikira na equipe ziri imbere yacu zishobora gutakaza.